izisoka lakho sihlala
sithuma ama ice
no uhamba nathi ngenamama
sithuma ama ice no
awuna ndoda leli para mama
sithuma ama ice no sithuma ama ice no sithuma ama ice no
lokhu kutombizisoka lakho sihlala
sithuma ama ice no
uhamba nathi ngenamama
sithuma ama ice no
awuna ndoda leli para mama
sithuma ama ice
no
sithuma ama ice
no sithuma
ama ice no
Vele somthuma ama ice lo hlale ngenamali uzalo blaz uthandi vibe show ngehloniphi imali yenza indoda endala u ice boy mdala ngisho kunami kodwa usengibiza ngeraso athi Mr. Mbambo ngicwele ngestyle sakho ngelo bloma nawe ngikwashela imoto yakho ngithi kuye ay bro ngiyawubamba umqondo wakho vula cooler box ujabulisa umphimbo wakho uminyana kakhulu masephuzile uyarasa upapa nakakhulu namatheke nayamgapha usefuna lempupu endiwa ngamakhala ubabaza uyasahumi Nyutshwalo uyaphalaza utapa nalenyama ngayithenganga uyahlafaza usela namashumi maseqaleke ligawuza uhlala phethi plate anganasi isipuliso kuphaka sithuma yena kothekena sithathela amanamba uyabamba siyamklasa lokhu kutombizisoka lakho sihlala
sithuma ama ice no
uhamba nathi ngenamama
sithuma ama ice no
awuna ndoda leli para mama
sithuma ama ice no sithuma ama ice no sithuma ama ice no
lokhu kutombizisoka lakho sihlala
sithuma ama ice no
Uhamba nathi ngenamali
Sithuma ama ice no
Awuna ndoda leli para mama
Sithuma ama ice no
Akhashem
Sithuma ama ice no
U ice boy, u broklo, impongo, i hobo Pakete nembobo Bank balajeki limeli mabogo bogo Pambu ngwentombi yakho Sikpendula u ice boy Sikete sikthume garaji yosengeli dash boy Sithume wenu shiyi mama lakho slip impato Simfaka imali mabele nathenge nakufunayo Sikete zimbuzi ufunani kuwe ngoba u broke Afika type ubafet mina Nalo puta sjol He's not my car He's not my type Nishukutsa nbon Shuti mtana nkipi nombolo yako ye phone Boba lendo yako nalo masaka hi joke Yabona wena managazu clever futu stoch Leparizo wekisi stunzi koga na mabom Isatala na gubo na bazala ina na khonch Wenu pilonga lagimi woza ngwenzi flow Piu maskoti we toti
Luputo mbizi soga lako sala
Sintuma ma ice no
Uhamba nate gena ma
Sintuma ma ice no
Hauna jota leli para mama
Sintuma ma ice no Sithuma ama ice no
Lokhu kutombizisoka lakho sihlala
Sithuma ama ice no
Uhamba nathi ngenamama
Sithuma ama ice no
Awuna ndoda leli para mama
Sithuma ama ice no Sithuma ama ice no Sithuma ama ice no
Amen Ngilethe la ibhodlela ngihamba nalo Mthwempe ningiphathe phana kusasa kuphi Ithokoza kamnandi